Nā kua whakaterehia he rautaki Māori hau, hei patu I te taniwha whakamomori I te hapori o Counties Manukau. I kōrero a Harata Brown ki tētahi o ngā pau o te rautaki nei, me te aha ko ia tonu tētahi I nanga ki te patu I aia no I ngā tau o mua.
Koinei ngā rifa o te mate whakamomori e kitea tonu tiana ki te kiri o Rose.
I wanted the pain to end. I wanted all the noise in my head to stop and just wanted to stop feeling. But I didn't necessarily want my life to end. I was just in a painful space, a dark place at the time.
No nanahi nei whakakau mai ai ngā ratonga Māori no te tonga o Tāmaki, te hunga kaupare I te mate whakamomori. Ko te whāinga matua he whakatōpū I a rātau, hei pāinga mo te iwi Māori mo te hunga, pēnei I a Rose.
So the process today of the signing of the MEAG and getting the awareness out there and education is huge. It's huge, and to be able to share with other people the reality that the struggle is real.
Ai, whakapono ana te kaiarahi o te rautaki ko whakangao te Māori o te tangata tengua. Mā te mahitahi ka ea te wawata, kia whakakorengia te mate whakamomori I te rohe.
Building back the responsibilities of our whānau and our communities to look after each other. So you've heard the saying, you know, it takes a village to raise a child. Well, that's where we need to get to.
E ai ki ngā whika o te pūrongo o te ao kākarauri. Neke atu I te 520 ngā mate whakamomori te whenua nei te tau Pūtea 2015-2016. He nui tonu ake ngā mate whakamomori Māori ki tō iwi ke atu, a takarawa mai ki te rohe tonu o te puari hauora o Manukau. E whā te kaumāwaru katoa ngā mate whakamomori.
He nui hoki ngā rōpū kua haramai nei ki te tautoko, ki te haina tia tēnei kawenata hea hai, kia whakakōkiri tia wa mātou nei pūtea wa mātou nei, hiahia wa mātou nei whakaro, ki te whakakorengia tēnei te mea me ki suicide.
Ka mutu ko tā te rautaki he hangai tētahi rōpū arataki Māori, he whakatairanga hoki ngā kōrero whakareka I te hinengaro I roto I ngā tau e whā. Harata Brown, te Karere.